kurikirana intamba mu rugamba ku rugamba mu gikombe cya Afrika uri kumwe na Natira Natira amata y'i Burundi.
Peace, mumeze neza. Elvisi adukunda ndi kumwe namwe ariko kandi n'amata ya Natira abandanya kwandika amateka. Mukanya intamba mu rugamba ziragiye muri Qatar, ni ibintu bimeze neza cyane, babaherekeje mu buryo bumeze neza, imiryango, inshuti n'abagenzi n'aba mu rugamba kandi badusigaranye icyizere ko bagiye kwandika amateka.
Icyo tubifurije ni uko bo tuzanira insinzi bagatsinda imigwi myinshi cyane, mbere bakatuzanira n'igikombe.
Jewe ndabifurije bagende amahoro, bagende bavuture, babatsinde nkuko birukanye kuze, birukane n'abandi kuko tuzobavutura.
Nukuri turabifurije kwanza rugendo rwiza, bashika amahoro kabisa, bagende babikore kabisa nkuko babikoze ubwa mbere, turabashyigikiye turi inyuma yabo.
Basaza bacu tubifurije kugenda n'urugendo rwiza, hama iteka baduteye mu Burundi bazoyiduteye no mu makunga.
Tubifurije amahoro y'Imana ubwa mbere na mbere no gushyira amahoro imbere n'Imana imbere. Tubifurije gutsinda ibitsindo imigwi yose yo muri Afurika, igikombe gitaye ngaha mu Burundi wacu.
Bene umufasha na coach Olivier ndi kumuherekeza, ndamufurije urugendo rwiza n'intsinzi na bonne chance.
Yandi umwana wa Dr. Désiré ndabifurije urugendo rwiza kandi nzotahane intsinzi.
Turaryohewe kuherekeza Jonathan Nahimana, ekipe intamba mu rugamba, tukaba turi mu muryango wiwe n'umwana wiwe w'umuhungu Crispin, nawe yaraje kumuherekeza. Imana imurinde, twiteze intsinzi ivuye kuri bo. Imana ibane nawe.
Mperekeje Miss Kamsoba, umwana wacu dukunda, aturyohera kandi turamwifurije intsinzi iyo agiye.
Avec nous, tout le sport, et tu continues de prier pour nous, et tout va se passer.
Je te garde la routine, la créative sauce.
Tunaenda vitani, yani si kama wanajeshi. Tunaenda vitani na tunaenda kutoa kile ambacho tunacho, kwamba tutatumia double effort kuhakikisha kwamba tumepigania nchi na kufanya vizuri. Na kufanya vizuri ni ushindi. Kwa hiyo wategemee vitu vizuri, watuombee kuhakikisha kwamba kila game tuwe tunafunga, kwa sababu kila game kwetu ni kama final.
Tuje kufata indege zerekeza muri Qatar, tubifurize urugendo rwiza ariko namwe mubandanye muri kumwe na Natira amata meza y'u Burundi. Elvis Adukunda ndabakengurukiye, ugumana natwe.
Natira amata y'i Burundi.